那么在这开电视，老板还不知道什么。
On n'a pas brûlé les placards to make sure that we are in full support to see the Republic of
I ain't well only with that blade, but only based on that blade. Yeah, that's also here. If I'm in the room, I have a competent hand. Because in Anya, in Manana, almost all the political parties now got into the south. And Omoronya Ifuru got the best hand, got by law the affairs of Anambra State Governor. Now, bro, the distinct senator, Ifeanyi Uba, Onya Makai Jiwabieba, I make a man, the Aguleri Bichiche, the Odogu Aguleri Jibilibani Neleba. For your information, Libya Leba, Bunde Obodo Jibili, like Okawele and Agrut. Okawele was a former aspirant for the State House of Assembly under APGA. What we are doing, a platform known as Aguleri Frontiers Forum, comprises of people from different political parties. The dying one with the political oxygen of the Omambala area. So we determine who becomes the who rules or who is voted within our domain. And with us here are the movers and shakers of the vicinity. I want to start by introducing a man of timber and caliber, a man who has invested so much in tourism and hotel in Aguleri. He is not a person than Mr. Emmanuel. Emma is known as Emmanuel Villa Point. Villa Point is the most popular hotel in Aguleri today. He is here with us, with his fans. Emma, please just wave your hand so that the fans who have been hearing about you will know that he's a young man, but he's rich. That is the truth about him. So, from the Agubain, yes. He is the highest investor in hotel and tourism in Aguleri. If you talk about Aguleri and talk about tourism, you talk about Villa Point hotels and suites. And this is a young man, but he is rich. And that is why the Aguilerians have decided to go for a competent person that will pilot the affairs of the state. This thing, Senator Ifeanyi Oba, is competent. We have seen his competence through areas where he has managed his business successfully. We are not talking about those who believe in theory, but we are talking about practice. Practical aspect of life. Somebody who has invested so much in the affairs of the state, the best hand to manage the affairs of the state. Because this thing, Senator Ifeanyi Oba, has invested so much in Anambra State, more than other aspirants. So we believe that if he can invest in the state, that he will ensure that the investment that he has done will be protected. Not somebody who has not invested. So based on this, that we in the Aguleri have come to pay our solidarity in support of his governorship campaign. We are here. Those that are here are not poor people. Just as I told you, we are ready to support him in every ramification of it. We are ready to bring our finance. We are going to mobilize. We are going to do everything humanly possible to ensure that he is delivered in Omambala area, not only in Aguleri. So Aguleri Frontiers Forum is a movement. It's a movement of the people. It is like a culture. It's something that has spread so wide within Omambala area. And I am promising you that the same process will be sent to other areas in Anambra State. So that ndi obuna ebe obuna banu kwa wata na ona eme agulo agulo biko maka ndi ga abia ko rumo se na maybe na ife abu abro ndi Aguleri bi ni na ebe abu ndi Aguleri aye kro kota ndi Omambala onye no ni roba abu ejika ahoba ejika ahoba abu onye bezu na Aguleri ejika onye aka genu ka oge eh eh is an elderly man and a stakeholder well respected in the basic very platform lati na mele is the figure, popular figure in Aguleri. He went for Minister Aguleri. Watch the Meluwenyak again. So as time goes on, we continue to produce more personalities that have come here with us, including Akose, Onyi Bezunu Gebu, Enwa Kenendebani. So all these are Andi Bezunu Waka, Udanya Waranne, Warannuku, and Helen, Andi Chendi Ozo, Imo Gechi. Chibimo Keshi, we need to get Uganda back again. Chibimo Keshi, you are welcome. Eh eh, get in there, sir. Eh eh, Je, Kibo. Me iman Aguleri ebuke. Eh? Aguleri ebuke. So makwaya ya pute chisige na no rented crowd. No iwan agana akona politics. Kwaya ando kwa ocho. Ayi mazam ono da ayi wala na bro yibizu. Waka, get in there.
Number I get to. Oye, jabu la Aguleri.
We are the Progressive Senator representing Anambra Senatorial District, Anambra South Senatorial District, the Great Europe.
The priest of the Senate, Anya Bute Landambara, Anya Bute Landambara, Ikembi Bonine, Nkwa Chukwu Kwele Bonine, Ate Chukwu Kona Newi, Senator Dr. Patrick Ifanyoba, Senator Patrick Ifanyoba. Thank you.
Because we're not lying, and I want to love it.
Then on the open, also need to go.
In anything you, any political position you are contesting, in as much as Anambra is concerned, and you do not get an endorsement from Aguilera,
you are finished.
Okay, well, Aguilera, I can make an honor, but speaking to you this afternoon is no other person. Come on, you have been a radio. I'm over Authority FM, Newi, the radio station owned and managed by Senator Dr. Patrick Ifeanyi Chukwuma. We are there to make you happy in all ramifications. So, in no due time, Nebunesi, Ajitamene, Obanes, of course, I respect and it's a party defined over so much. Obon and Nombon, I know one massacre, I'm not over here. Maki Bazwa, because he's a man of valor.
Sure.
His indefatigability on a woman at the Tolima. Yes. Eyes on the ball, can they ISM to you?
Live.
And in the YPP, I can cite a team chief, James Louis, that is Jalu Event. Jalu Event, the great coordinator of Afrika Funa here in Newi, if I'm not mistaken, sir.
You're right.
Yes, Chief James Louis. Jalu, I greet you. Konelemo Komadi Mezo Kafo, Konyo Tuani coordinator of Agrata 2 constituency. Professor Chikobi Onyamumegu Neshia. Ekwawi Baro. Ozudo. Gunelo Makenu Wannembo.
Makanagini Melo. Makanadiri Abanyego Nobo. Ote gai popeloza neche. Nyabi ife ne meta. Ayena sika chineke gozi ono na ha Jesus.
Amen.
Ima nona ade me mistake. Ndị ọzọ nwere ike na-adagheli, mana ọnụ na-anọlụ n'akụkụ, gbakọọ nke ọma tupu na-etinye ụkwụ tinye isi. Ana onye ọbụla unu tinyere ụkwụ n'ebe ọ nọ, onye ahụ emego gịnị? Ọ na-ewute m na ụfọdụ ndị mmadụ aghọtabụ ihe a na-ekwu maka ya. Ka unu na-abata ka m na-eti, kwuo na ọbụla m esoro ụgbọ a n'oge, maka ama m na Aguilera Baita ha anọ na-emechi ụzọ ọgbụ ya. Anyị ga-ejekwa ije a? O nwere egwu na-asị, "Ooo onye ọma, hapụ ndị asịrị ka akụrụ ọnụ maka egwu a."
Maka na ife a bụ ife anyị na-emelụ nwaanyị.
Ife a bụ ife anyị na-emelụ gịnị?
Nwaanyị, maka ikpeazụ.
Onye anyị na-ekwu maka ya? Kampen elubekwa. Mana kampen na-eme onwe ya. Ọ bụ eziokwu.
Ọ na eziokwu.
O nwere egwu ologolo mgbe ọnụ na-apụta gokere na ya obele ọzọ afiọma na-ele onwe ya.
Ebe chukwu ụzọ afiọma na-ele onwe ya anyị
Mmadụ onye n'ime anyị so anyị wee kpagharị na Sinet oge a na-ekwu okwu Sinet. O nwere ndị na-ebe a so wee gaa kampen Sinet? O nwere ife ụlọ fụrụ? Nke ahụ ụlọ fụrụ ọkwa e mere ụlọ ji dị ọzọ? Oge ahụ anyị na-ekwu na Famara ka anyị si wee kwado. Mana naa ihe anyị na-ekwuzi bụ gịnị? Na Nnewi, obi jupụtara anyị n'anụlị mgbe anyị fụrụ ka ụlọ na-abata. A na-ekwu na Glory na-abịa, ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ọ dị pọsịbụl, ọ dị pọsịbụl. Anọkata ọbọchị njie. Ọbọchị njie. Ọ bụrụ nwa nwee okwu. Onye kụcha asịrị, o jee by the side. Ihe anyị nọ na-abụ gịnị reality? Asị na ihe anyị nọ na-abụ gịnị? Oge a na-ata akụkọ agago. Ebube Chukwu ụzọ dịka anyị jere kampen Sinet. Ịbatakwanye agadi nwaanyị microphone. Nye agadi nwoke microphone, nye nwaokorobịa ofu okwu ka ha na-ekwu. Gịnị bụ ihe ahụ ha na-ekwu? Na ihe ha chọziri naa bụ onye nwegoro nke o merụ nọta onye ka ga-eme eme. Batara iji wee kwupụta okwu si gịnị gosi m ka mme gịnị na mfụ n'anya. Ụfọdụ ka na-ekwe nkwa iro ha ga-alụrụ gị. Fesit ọ ga-egonye gị. Ebe a na-ekwu okwu ife nwa okorobịa mepe. Aga m ekwu onye gara ibi ya. Ofu onye na-alụ katidra. Ololoro maka na ndị Anglican achọrọ ile n'ọka na ọya dị mma ka a na-afụ aka ekpuchiri onwe mara maka ya.
Gbara ọhụrụ ma nke nke rizo nna ozu na redio. Achọrọ m ebe a na-agba.
Oke. Ọka mma na m na-asị asị.
Onye kwuru.
Emegide onye bụ ife, ọ bụrụ sọsọ nwa okorobịa bụ onye eche wepụta ego. Wee jee tọgbọ si a naghị na-ekwu maka esi eleme. Asọras nọọ ndị ụka nọ ebe ahụ wee na-akpọku Chineke anyị.
A na-akọrọkwa aka ebe a.
Ịchọ ịkọ ịchọ ịhapụ anyị na-ekwu maka ịkọ aka. Anyị na-ekwu maka reality.
Ịfụrụ ọzara ya n'afọ si ebube Chukwu ụzọ.
Yes.
Put God first.
Ihe ọ bụ.
And every other thing shall be added.
A na-ekwu ka a na-ekwu. Biko ka m jụọ ụnụ, ana m ekwugoro maka nke mmerụta ala nyaa ka nnapụzie ndị ochie. Kedụ onye ga-agwa m ebe onwe dị best ụlọ ọgwụ dị na Naịjirịa naa? O nwere onye mụ ya? Ọ bụrụ ọ na-amara ọka m jirikwa gift. Isi m na Nnewi, ịdị chara correct. Na Anambra ọkwa ya? Ebe Chukwu ụzọ abụrụ ebe Chukwu ụzọ Nnewi. Ọ bụrụ sọ nke ndị Nnewi. Ọ nke ndị Anambra. Ọ bụ eziokwu?
Ọ bụ eziokwu.
Ụlọ ọgwụ kachasị ụlọ ọgwụ ya fụ na Naịjirịa taa bụ na Anambra steeti ka ọ dị. Onye emere ya? A na-akụkwa aka ebe a. Ndị mma. Afụfụ ndị be anyị na-ata. Edecha obodo oyibo. Zụcha afịa. Ịgbapụta anya bụ ngwa afịa bụrụ nsogbu. Maka ndị anyị na-agbalị odibo bụ ndị anyị nọ na Befa na mgbago Lagos. O wee sị na ife afọ a na-eme na mba ọzọ na-ekenye mụ ya n'obodo anyị bụ Anambra steeti. O wee na-alụ na-agba mbọ na-esi ọnwụ ka afọ na bọ ndị taminal a na-ekwu ebe a na-ekwupụta ngwa afịa. N'oge na-adịghị anya, Nemesu ni fede na eka, ndepa ayiku ume. Otutu fede uchi iche. Ke mbe chuzo na eme today. Omo li fa ene ufuma ke ya. Gene be fa afu. Onye biri osege na anache ezo governor. Onye biri osege na anache eche obodo ya. Kedu nke imegoro eme? Ihe eme ka anyị kwenye na ị ga-eme nwu ya. Ị bịa na Nnewi today. Investment onye anyị na-ekwu maka ya megoro nke wetara employment n'ebe ụmụ anyị nọ. E nwere Authority FM. Ndị na-arụ ọrụ na ya karịrị. Jee na stadium ya. Ndị na-arụ ọrụ na ya karịrị. Authority newspapers. Ndị na-arụ ọrụ na ya karịrị. Ka ndebe na katiru a na-alụ today. Ọ na-enye ọtụtụ ndị mmadụ nri. By site na Chifono. Ebe ị na-apụ. Jee na-agba mbọ. Ezinụlọ gị ga-eri. Unu jekwa na that Authority FM. Ọ na-afụ ife ọfụ a na-arụkwa. Television station. Ya akari CNN.
Another radio is really involved.
Unu na-anụ ya. Ọmụkwukwara nke a.
The best, one and only best auditorium here in Anambra.
Kọọrọ na Jizọs aka, ọtụrụ isi. Arụzi aka. O nwere ife dịka na gị na mmadụ kwụ ị na-afụ reality. Ọ bụrụ mmadụ ị ghọrọ ibi ya. Negodi onye nọ gị anya n'akụkụ ka efu ka iru esi amụ gị. Ọ dị ofele. Ndị okenye, ndị ichie, rapụ ife niile fa na-eme. Wee bịaba Nnewi. O gosiri na ọ na-anọdịga na gbakọọ nke ọma. E nwere ndị nọkwa n'ụzọ. Ọ dị egwu. Dikọrọ Nnewi. Ọ ife ọ bụ. Dikọrọ bịa kelee ndị Aguleri. Na ha nọ baa anyị taa. Onye ọjà na-egburu m ọjà, na-egburu m ọjà. Ekwe a na-akụ na-adasi ike. Odohu ike mba ndị Igbo. Akanya ụgwọ. Ụgbọ nzọpụta ndị Anambra. Ikeọrọ nọ. Mụ onwe m akwadogo n'obi m, kwado n'anụ ọrụ, kwado n'ụzọ pụrụ iche. Gị onwe gị kwadogokwa. Anyị anọrọzi n'ikwu na famọrọ ka anyị si kwado. Famọ alụzieli, anyị kwadoro ọfụma. Ichepụ echepụ chee nke ọma. Onye ga-emekarị ndị megoro eme. Onye site n'ife o anyị ji kwenye na ya. Site n'ife o megoro. Ya bụ ije a ga-eje ya. Etu esi ama onye dị nkwadobe bụ site na akparamagwa ya na okwu ọnụ ya. Ndị otu anyị na-abatanụ. Na-abịa si n'ike. Onye ọbụla na-aga ka soja. Maka na oge akara aka erugo. Nnọọ. Biko na ọ bụrụ na ebe ị nọ na mmiri elu tụbere gị, wonye aka elu. number one citizen and the friend behind active voters. A well-respected woman in our community, not only our community, but Anambra State as a whole. Honorable Mrs. Ngozoba, can one you take an echo bar on the item? Honorable Tunde, can one you take an echo? Why did them ever get out tomorrow? Mbalambo, Bagido, from no men again, from no one beat them. Ever be there, you know, I'm not steady. Daloma.
Vanessa, thank you. Maybe you go to DC, you never have a couple of money. The Prince of the Senate, the only man who did on a Senate. Women wonders. Misha wonders so many. When they go into Nigeria and they pray, when they want to find it out, no one. But I see what I hear in London, Kassa and Oyo is the boss. A bully, a better than a Umbra was standing in the nature, wasting at this guy, and I tell you about the prince of there. And then, not going on, I can't come on, I said, no, 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 I about the prince of the Senate. And then, the farm, boom. Come on, one thing in life. If you got up on what you got up, my brother, Papa Nafia, okay, the others are going to need you. Ajibo Ajibo, I don't mean force. Guy, who guy, I don't force guy, I don't eat the guy in Alpha. I don't want to announce, I don't want to announce, I'm the inborn. You should go back to the Kaili, I'm not a Kiligi Kiliasi. I'm not going to run a poor guy, you have 10 million, but I'm not so near Dash for the Alpha. Hello? Ifani Chukwu ba ebe oru bata tata bu Benia. Eba ka na bo umu anuka otolo ndewi. Unu kwa ni na abi ona afuma, na na ndi obodi e bi na afuma. Mu anu wa na ebe omu abu, onu ebu Mrs. Ngozi Oba JP. Along with Peter Obi for good 8 years. For 8 years, Ifani Chukwu Anambra South Senatorial Apuga Woman Leader under Peter Obi. I work with Margaret. Every time Margaret, I go there now. Form one, then put your own. Go with Margaret. We be near. We need people. Be. All the Willie Obi, I know His Excellency, the Executive Governor of Anambra State. Makana, oh, if only you know, Olusiye. All the Willie. Oh, my, I put on my name. Is all Chukwu Meliye. Come on, do anything. Go now. What on earth, Abu? Because us near my low, we just now here. Yo, why no Abu? No, only your best. Your best. Ada says that song. When the mother says that song, he am not alone. I am not going to get another door. If you want to be a police, that is God. That is destiny. Because God created Psalm 139. Osna before you are carrying on one. Me who give I a bunny ma upon night. Tina in a form. Pass on what you want. I a bunny kum madam. Oma lo give I a bun. Osigi na Habakkuk too. If I na police, I osigi vini pitaris. It was if you wait for it, it's just for a while. It must surely come to when you know you are one man. You don't see me like this. Hagadika lebude, nina maiga marasina, oya yide so no bode kwe, agude shemba, agude shemba le, agude shembe shele oboda, oye meri. Hello? I used to tell my people, I'm a politician, but I'm politics. I preach God in my politics. You don't talk to me anyhow. I came to Willie Obiano, our executive governor, Abu SSA to Governor Obiano, on environment and women mobilization. Why is that lawyer? Because I have only found out about the men and hired people. I want to put the taproot of Apuga. Come on, even in this woman, and the Patalani Mapuga case, maybe do. For when you go,
Minister of Agri. That is the issue na nekita. Ki na fakwo kwa sigi na parak ya de. Akwa sna ami na taka na parak remain. Mana mbodi la mana parak for the yemechi kwa ngai yemechi. So munnem I will join all willing obiano jaki agba e oga na ene second panel. Because I work with the madam direct. If you are never abu no nyendo no. Abra yin chi bin ne. If you are take in shit. Or they take shit. Bagalanda la choy ne take shit. We don't take shit. Imana enyemnya you don't imana imana woron na zo ba mana ko na. Mwese madam wo ya da ko election na newi. Na newi ndi na na makoto no sina pa ba apu ga na newi. They are some of them are fake. Ego ne yego pa abu na ba ko na ba. Chokwa no le ewi na election na newi. For the second term of our governor. Because now we are the weputa only APC and deputy governor. You can never put only PDP as deputy governor. That's second term of governor. Madam Westing Paper, you say, I consult only an abo Omeka Dad, Omeka Nia, Dr. Cletus C. Pedro. How do I consult was there? Whether I turn on Ifan, our senator, even the Westman, I didn't know the political man. How about that way, Ifan, you back? My governor will go. When they wear that kind of quack. Mana kele go na senate tell go do some certain things we put ogbo e ma na omu moke onye ife na ahwa ife sabi on eku some men on say why o jide ekita for say why ni eje Lagos ni ko tali amoto e de ko moto ni ko tali Lagos hello ama ko be eku eh ya ma si be were ba le moto ni me Lagos ni moto ko moto na Lagos mana ko si we duro nya na yo ife. The governor himself, where one simple, if a governor and a woman, William Banham Brastate. Muana, where Ofum Betty and a mock load. I bet you wonder, I'm a warrior, someone goes again as a senior book for him cash, or one cash, or 5 years ago. Everyone, I look close to Yabria. Don't be a fool, pay me correct. Give me a medal, or simple Caleb Mazano, or simple Jebe, not be final, but not a gap. When I win the super election, I'll say that deny you win the guitar. Never give any name. And I'll drop off on one bam 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 basiliki look at. Oh, a strong Apuka. Book Apuka State executive. It's like a fine Gunasana, if I have a bag, I was in the hand on a Musukora and new guitar because governors now primus, none of that be fine Bamujabe. Oh, give an arrow gear, if I take him back. In a million, you know, just like it, I was in a god the amber. On our chundim madam. Oh, we say governor, if you're sick, I'm not going to be. I wear Russia, I've given her this call. I can actually beat all from death. We come and we need a governor, Kenny. Our senator name, a bomb, but I found out one way. Never put them at transom, I don't have to know we do piano. I didn't even a major steer. Among the name, Nanam Brastate, don't that choose as a container. So our senator, I guess they are put away their book. Cop one Nanam Brastate. Macam on your course, now I win election. I will say Abuja, we know that now I have been in Abuja. I will only 12 midnight, they be governor. That day I'm for governor security, eh? Then I have to but I'm a governor, governor was in Abu. I'm a demand charge this power. Power not talking on our topic, okay? Power not talking on our topic. We smile and appear this in the team, mayor, Buike. Our senator, we say, near the Lee Grand, I have to Abuja tomorrow. And we have 4 days to election. We'll see if I'm. Ije na Abuja biko kama mali figure one day on Monday at say go Saturday ije be o say don one ni aya na to say ni dan dia geji de geba o say ni aya but they were say security and dia Abuja na koloke that day na fire return pale dia back o dogu you can be bobo ko si sadi ya do ya cha cha imo anyu ba no bobo si sadi ya do ya nike o bobo si sadi ya do ya cha cha. Onana power be governor that night. All call up on Abuja, I'm assuming your mother has settled. ọgwa ife ndị ọgwa ya na phone, ọ sị ya return this security, return this security, this man is the governor, return his security to him. I say I'm done the next morning and she's the governor of SS security. And I'm going to hold that on my back. Ọ̀nà ọjọ́ Abuja hasi ìzìyẹ ọ̀sá ìbẹ̀rẹ̀ ìbá yìí nà ẹ̀mẹ ọ̀rọ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀nà ẹ̀mẹ viral video vote apuga vote apuga now no condition at this our governor by the second term because then governor yẹ many people are after here the power that be in Anambra state ọ̀gá wìlì ná pàtàkì kọ̀ ọ̀nà tànà fight náà yà ná our senator wẹ́ wẹ́lu ìfẹ́ wà nàgbọ́ àti ìwé ìfúnà wẹ́ bu wàtá wẹ́ wẹ́lu sí iná ìmẹ́ campaign senator ọ̀lù wìlì obì àná náà àti ìwé ìfúnà. Ní ibà náà nọ̀sí kíta àbú ife ndí Ìgbò, ẹ fẹ́sù lé wíìlì second term election, ẹ wíìlì sí election, ẹ gà-èlu sí agreement na agreement ọ̀pẹ́, ó gà-ayà kwụsị nwatàkịrị ụgwọ ife ojè, a na-èmé enwe enwe bịa wèlé ọsọ. Ka emechie primaries, ka nwa àwọn ji a jee senate, ka a na-agatazie, nọkàta disqualify ya ya under 3 days to election. Nwoke mechagoro moto park ya. That period that they made election on will be about 85 people wey get Russia, they say we need a work call. Chief, yeah, but when the four chairmen who they see you guys be fine over. We go look for my woman in the federal government, go turn in the motor. Go machine 119 for the secretary of war in the federal. Now, what do you have to do now, man? On if I'm a zin, na, eko isu. But I want to listen to you, man. Let me preach you one thing today. Now, what is it? Chief, they can say, all things in the book of Romans will get that good for those who fear the Lord. My mama and John are not putting zero. Now we will never change. If you don't get good, my governor, you know, today you are governor, you are going to look off now. If I'm going to find your babble, oh, you look, I'm going to open. I have several boutique. My knowledge is in the game. I am using any apple. I go say any ticket. Okay, but I said, if I am, see, but look at you, my panama. Blue machine, get everybody. Go to the water party and say now YPP, this particular. We're going here as well under YPP. People should be able to under 3 months, but they're a bit impossible. This active voter is on Africa. Oh, that's near on Africa. Guys, you may see active voters. In this year, we're low. Because I want to low as time as an anti-party. I want to go anti-party for one way for me. Because the money, come on, money, I'm going to go all your show people. We're going to pay million and one. On our job, we so we started working. Our senator, as God may have it, Kamburu Gebe Siyoku, Chineku Sunine Nkendaga, he who knows the end from the beginning, how can he find Obama win election in Africa? Because all of that he need, our governor, Sisi Tuolo, Onye APC Aoko. My women say people in Africa, people name Wesley, this is in Africa, because of course now you are told Onye as a president. You are in Africa when presidential candidate. Sisi Tuolo Onye APC. Chineke mana ọ bụrụ na ọ gaghị ịbụ ife anyị ụba nọ na apụgọ ma win that election. Wee si gịnị ka ego saa ife anyị wee bụrụ oke mmiri na-ebu ogwe. Nya ya akpakanye ndị a n'ime, bụrụ akpakanye ba n'ime, ka fashọ this guy na this party. Ka this guy wee jee n'obere party. Ka e wee gwa papa onye nwa gbuchi na-esi na ime ife ewe ọgaranya ọ bụrụ ọgaranya. Mụ na enweghị akụ m na akụ akụ. Oge ba na-asa aka ife a na-asa ife anyị banye apụba. Disqualify ya dey talk ma hawa na-eme ọ bụrụ hawa sị ya bụrụ holy street use lupa nwanne m gbaa nwanne gị nwoke ma nwanne gị ọ bụ tobi gị na-agba gị mgba ka aghara imere gị ifeọma onye na-eme gị ife a bụ holy street ọsị a gị nye nyere gị ego n'ibu ọfụ gị nwanne olugboro mgbe ị ga-ejiwu ego ego ahụ ọ na-achịnye gị bụ ego afụfụ chineke achọrọ ka ị keta oke n'ime ego anwa sị ka gị n'ego lụọ n'iru tebụlụ gị ego akwụ bikos n'ibu anointed child of God ma nta afọ ife mara isi ya ghọtago. So oge a na-eme na a na-eme ife anyị baba ọ nọ Chineke chọrọ ka o jee n'obere pati ya wee gosi ihe a ji wee bụrụ oke shi gịnị mere o were YPP to 3 months old wee wiinu election na Anambra South niile wiinucha anyị ma maji wee bụrụ senator today. So with that still ka o jikwa asị na ya chọrọ ije governor n'ebe ya na-eje bụ governor ka ya sọpụta Anambra ọ ife a ji ime na Anambra State anyị nwafọrọ ka ọ na-eme na senate. If I na-agba ya 1 week, 1 motion. Ọ nọ na senate wee nyere alaka elu. Odogwu ka ịbụ nụ. Odogwu nwoke. Onye abụ IFSM national. Ịra akwụ mgbakwụ. The only PG obi a na-ekwere nye certificate. Nye adị ebe.
Agụrụ ya dere ebe unu.
Agụrụ ya
Iwa
kwụ
na
ị pụghị ife anyị ụba ụmụ ọfụma onye chọzi ka ọ nara ịgba gwa ya na-elu na inye nwa nwedi smart. Hello. So ụmụnne m gịnị mere onwe megide onye a westerns gọvanọ a wee pụtakwa n'igwe west na ayị ya sọpọt ya ka o jee gọvanọ bikos na nke ọ nọ na sinet anyị pụrụ ife ọ na-eme ụmụ nne nọ ebe a na ụmụ na ife ọ na-eme na sinet ati ụmụ na ring na-echezi nne ya na ya ya agba mgba akwụ ụgwọ ebe a jide belt na-echezi nne ya na ya ya agba ya bụ mgbe o nwere onye afọrọ ndị pdp na-akụ apc na-akụ apụga na-epe ife m na-agwa ụmụ na before fa mechaa primaries jechaa kọt ya nọlụgo agba ọbịa junction. Before a mezi ọgba pụta si onwe pap na kọt anyị were usorego oche n'ime gọọmenti as in Jesus name anyị eme because one thing na-atọ m ụtọ about our oga bụ na ebe ọbụla iche gbaa afa this man people are singing onye akapa chọrọ ma agaji nwaanyị onwe ebe njelu na ọkụzụ kpacha afọ ogbu n'ụmụ ahụ esi m ọkwa nwa akwa onye abụnyelekwa mmiri ọkụ eji esi nri si anọ anyanwa ọsị nnọọ ya ka ọ ya atụrụ akwụkwọ n'agbanyeghị mmiri ọkụ na nkịtị ọ narị ego ya kerosin ka m gwụrụ baịbụl si na a giver never lack and ọ sị na onye mmadụ na-akwali ụzọ a man's gift will always make way for that man o ji nye ebe ọbụla ijelu o were ọba kịta gafu dị iro ọka ebe niile mechie the next governor na-apịa ọ gwarụ ya ọgbọ ọ natalụ shi ochie nyere ihe ebe a ka ọ dị mụrụ niile na ebe a taata o nwere ife chineke tinye n'ime gị ya abụ and nobody can stop that about you aka dị egwuchi ọnwa a sị mmewa dọka na alaeze mmewa na alaeze mmewa nwere ike ịna eze what you are is what you are mana ị na-afọsụ onwe gị ife ịbụrọ a sị na mbi mbugoro aga agba elu ị na-afọsụ ka ibilọngụ ebe irubere oge ihe ahụ iji dị rọk ị ga-enwe nsogbu so awa sinetọ ifeanyị ụbụrụ batara na bie taa ịmana ngazi ife ana m ekene ndị ishie niile si akụlere wee bịa ebe a ndị nze na ọzọ ndị odogwo ma nna ọ nakọtara binyebe ije a bife ị nwee ike ịkpọta onye okpu mmemme tinyere ugbenye aka ugbe na-ada dị ya ibu n'isi ugbe na-akịta nwee ike ịtọ m atọ ugbe n'ugo a nwee ike ịtọ m atọ mana ọ dịkwa klin bikos ndị na-adị ọcha bụ ndị ụdị ndị anụnwa bọs ndị kịta ji pefum awụ onwe paarụ eteta ụlọ gbaa pefum ya ekwesị akwa ya asụ na-anụzi ma pefum ma isi nke nyaa ma nke echi ana m ekele ndị ishie na ndị ọzọ nọ na ebe a ndị agụleri ana m asị ụnụ nnọọ ana m ekele ndị igbe na ndị otu ana m ekele ipe maybe ipe is a woman I know very well I know her very very well from the government anyị na government house ọ dịghị achọ okwe ezigbo mmadụ kama na ọ dị nnọọ nonsense woman ọ dịghị take shit and all you are telling me is somebody that dey take shit and then you have somebody that dey upright kwụba aka gị ọtọ ị ghọzụ n'aghụghọ ichi ịchọ ọchị na gịnị icha ojigbo ijie do not ibu nke ọcha icha ife oji ijie ọ na-eme mmadụ ọ na-enwe ugwu n'iru ndị mmadụ hello ife ọbụla ị ga-abụ n'ụwa ka ị ga-abụ so ife ya nwa nso wee bịa ebe a mara ya ọfụma apụnara m ebe a nwa aṅụrị ka ndị igbo n'ịnụba azụlezi ọbara onye to deceive you paapụlụ ife dị mma wee sị na ụlọ yeso wee bịa n'ife dị mma onye ọbụla ya enwe ebe ọkụ nwere onye iji ụgwọ nchekwụzi ife nchekwa gị na ịma mezi politiks nwee ya eti n'ife a sị yuo hia on your own decision so a na-asị ụnụ nna m nọn yu ar welcome in your own house ebe ụnụ nọta abụ nke ụnụ yu ar always welcome in this house IUSM anya ụnụ ga nnukwu oge no eye glass YPP YPP Happy Kpefuna bụ niile ekwerekwe Happy Voters mba ụnụ kara aka ana m ekene nụ Aitebu Agleri Kwez Nwụọnụ Lienu Nwụọnụ ụmụnụ ya azụ ụnụ na aka nka in Jesus name oge Odogwu ji apụta elugo ụnụ ya wee nọkọ o wee kpọtụ ụnụ ụnụ ibe anyị nwa ama nke ọnwụ
The distinguished senator Ainon Abia Ikemba ndị Igbo emegolu ndị Aguleri ọjị dịka o si kwesị.
Step out of my house. Nwa ha won this one match. Where you are, where see? At the first group in Chareso, outside, ndi mna na alu alu, won the as lazy. Let it be on record. Let it be on record. Then they now who are today. Need you to be a lawyer in Africa. Okwa ta mo ni ma fo eku all the way you here. Ai le ku kwa. Una no no onye su no si agbe le gba na ewi. Mo ni ara le na Chineke ku. No na anu ke chukwu na ewu. Ma no ku to kwa no na ku. Ade ku ko onye ku. Se bo mo gana nkuru ben. Ma ko onye. E wezo mi fe ti se le di ya ba. Unwo ko ka so ka meme. Le lu ke me. Onye ife na n'obi ya, onye n'ime na n'obi ya, nkosi na ahụ ife a apụta ewu ife a, anyị na-ekele Chineke wee na-arịọ ya, ka o si wee mee ka anyị fụ ụbọchị nke taa. Ewebụ na anyị si ebe dị iche iche wee bịa na be ma Chineke nọ eluigwe ọgara na mụ na eze anyị ekwesara ọnụ. Ewe na-arịọ m na ife niile bịara ebe a taa n'okwu unu ji wee bịa unu n'ala nke unu eji wee na-aya aka ya mma. Ife a na-atọ ụkọ esi wee dịrị anyị mma. Anyị ọgụ ndị n'ọnụ ebe anyị dị ka obodo oyibo. Onwe onye ọ nabatara ịla taa n'ọnụ na-arụ na-agwa onwe ya eziokwu. Ọ ga-ama na Chineke fụkọ m n'anya. Mana o nwere ndị ka mma hinne. Egwu ime niile dị na Anambra steeti a. Ọ ya dị ụmụ mma mmasị ka ebi ihe. Mma chọ ka oke a ka oke a ka e kee ka ọ dị mma. Ndị aka ji wee laa nke ụzọ wee bịa taa. Ọ ahụ ya na ọ na-ajụ ajụjụ. Mgbe ọsị chọrọ ịbịa, ịbịa ịjụ ajụjụ. Anyị ekuo n'elu. Ife anyị kpọrọ ụfọdụ mmadụ. Ka o nwee ife mma asị Chukwu nne m n'eluigwe. Otu o si wee kwuo onye ọbụla nọ ebe a otu n'ife famili pụta. Otu ọ bụ ka o si wee chọọ ka onye ọbụla nke kwụọ ike n'obodo. Ife a ka m chọrọ ka m mee ka onye ọbụla nọ ebe a ka onye ọbụla Anambra steeti a nwee aṅụrị. N'afọ n'oge Chineke na-enọrọ anyị ife niile anyị na-achọ ọ ga-emere anyị ya. Anyị na-arịọ Chukwu ka anyị tọọ ọchị a ka anyị tata ya ndụ tọta ya niile si na Kraịst nwa anyị.
Ìsọ nnukwu ndị na-ana ọgbọgbọ ndị enyi ọgbọgbọ ndị enyi anọ. Ìsọ mgbagbọ ọrụ agbagbọ agbara mba ihe na mbụ. Ìsọ ndị ihu na ajọrọ ka anyị na-agọ. Otu ọkọ dị. Ọ ihe ndị enyi nwere anya nye mmiri. Otu ọkọ dị. Kọọrọ na ya aka.
N'ezigbo ọba. Enweghị ezo n'ọba. N'ihe gbasara usoro ịtọ dọkịta Batik Ifeanyụba na-amalụ anyị ka ọ kọntinuo. Kpatara sinetọ dọkịta Batik Ifeanyụba na-eri sọ ntị ya. Mọ ihe ndị ebe a 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 bụ ihe ndị ebe a 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 ihe ndị ebe a.
Lemery Ngozuba, Mama Active Voters. Ka nwaanyị chekwebe mee m. Nwaanyị chekwebe, ọ ka anyị ga-akpọpụta ọga. Ọ bụ ya? Ọ kpọpụta mbụ. Mana ọ na-akpakwa mma. Ọ na-aka mma. Mgbe ọ na-akpọrọ
ọga. Ndị nwere ikwu okwu akpọlite ezigbo nwaanyị anyị ji eje mba. Anyị na-ekwe nne ewu. Ka anyị ikpo mmadụ dị na bụ elu ya na-aga kọtrọ Chineke dọkịta Patrick Ifeanyị tupu ụba maka oge obe pepe wee too ya ndị niile na-adị eji ike. Ụbọchị anyị ka nọ na ndị ogbu onye ala akụzọ
bịago ọgbọ ọcha awele ọcha ndị mụọ ozi ji amịpe wekpọlite nwaanyị ọma mmadụrụ arụ adị n'ije n'ije ọnya ya ọnya bụ gosi mberede ịma na ntị na mmiri mmanụ ugo asaụgbarụ adịghị ekwe eziokwu
The political of the day. Leave what you are going to do.
Our pioneer, Ikechukwu Omala, Akane Eze, Ekele.
Ọgbọ Aluta. Ọbẹ lebe ni bọ. Ibaba manu nara na ntu Aluta abawọ ni bene me. Ọ kuwe ebe niile. Maka na mmanwu wele na ya ba ya abale mmanwu. Mu wa ye ba me mba. Mu wa ye ba. Abule report ya Ekele mu unu. Igbo ndị na-abụ ekene m ụlọ nsị ka mkpọrọ abụ n'ofu n'ofu chi ya ejinarị m okwu na-abịa m arụ nke onye echiri nye eze na ikpunukwu m ọdịnala Patrick, if I know that, I would have to run out for ourselves. I'm not
My distinguished senator, Dr. Patrick Ifeanyi Ubah, Mr. Obinna Ndiwe Igwe Omenyika,
all the political parties chọrọ ọbụla north ka a na-aga, because nínú ndị central ajego 8 years north je mgbe nyoche unu na anyị nọ mmadụ very active na the last gubernatorial election. So in the first tenure I was highly instrumental to the winning of our brother, but in the second tenure I was not very active. So they can see, because na mmana after this is the last tenure of here to the south, and that is why we have resolved to come to the south. My friends, our politics is an acrobatics of my sort in the dangerous pressing. That is a game in which relevance and balance of strategy is achieved by having something to preach. Senator Patrick Ifeanyi-Ubah Molefaige preach. Because of no one of them who I cannot, you can't see me. When you are credible, when you have a prestige, you must fight to protect it. I have labored so much to have a name. So Muaya like name Mumweka Muyanana by projecting a candidate in Enwero something in Mumakea. If you watch our write-ups in Aguleri Frontiers Forum, you will find out that we have been writing messages about our distinct senator every morning. I never call him on phone. We've been writing every morning because there are so many things to write about him, even after the election. I could remember He was the first person. Then I now began to ask that person, why not go for someone for a personality that has invested in the state? Can you only employ you are not a daughter, getting or don't you want to invest in the state of Arabia? Or where are the investments? We are talking about this one of FC, the only privately owned club that is playing in the Premiership, Nigerian Premier League. People call me, I cannot do it. Ifeanyi-Ubah is a jinx breaker. I wrote it this morning, right? He's a jinx breaker. Everyone knows that. This senator, that one with YPP, what he requires is to utilize that structure. Structure used the way we in here, and as in it, or utilize there, or win play again in the South. And a lot of people are contesting in the South. Then, people like us are there in the North. The only area I have not known how to cover is the central, but I know that his pedigree will speak a good for him. I believe in practical politics. Practical politics entails your ability to win your pulling boots. After all, we came here to know where we can help. And if you look at it now, we are not hungry. People are still coming on their own. People want love for you. Because I show somebody who will be very close to the masses. A lot of protocols. A lot of contestants are very, very competent, but why not go for the best? And the best is in him, a millionaire at the age of 20 years, when he made his face, we are still begging. 19. A millionaire at 19 years. So, even at level, we believe so much in practical politics. I'm going to have election. More than I win in my pulling boots on a wall than I win. I think I'm a Indian Amaraji. We would vote. You might not want to buy them. It will be the charity begins at home. That is the kind of politics we play. So you may not know much about. But what I'm saying is that the level of Bondi Aguleri, Biali, Eva, there are a lot of them who are in the world. But what I'm assuring you is I will work with you. By God's grace, from what we have seen, and a prophecy from a renowned prophet in our place. It is trending. I don't know whether you are aware of it. Reverend S. E. Emeka, did you watch the video? Obinna, did you watch it? You watched it. It became obvious that the next governor of Anambra State is distinguished Senator Patrick Ifeanyi.
I want to know about the DPIs, but I didn't know about the government of Patrick. So, everyone is a new traditionalist, the DPI approved. You are very approved. You are no more than the mother, the DPI approved. We are not going to go to the world. We are going to go to the on this race, because I try to grow. I don't know who are not that. You don't know who they do. My colleague who is saying, Anambra North, Nansukwa de Ron. No Anambra Central. That is the one. Manana Magazi, you don't know. Nanambra Central. And where is Anambra Central? Ever for the guy one of. I will be political. Barakuda, Anambra Central. Very happy people together. So, what can I do to do the Kajinaka? On this note, I don't know if I call it Obi. It's Obi. Obi. Obi.
Obi.
Obi. Obi.
Obi. Obi. Obi. Obi. Obi.
Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi.
Only call them young for skill acquisition. No, 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 no. We do not have ever free of charge. How many do you have?
Your Royal Highness and Your Royal Highness is present here. No, no! All other Mandaya Chataro, Mandaya Mara Papa, Mandaya Ma Papa, no, no! In the first place, we want to appreciate the Aguilera people. We want to thank the Aguilera people for this wonderful gesture, kind gesture, humanitarian gesture, supportive gesture. Mobosso Sotra, Mobosso Sotra, I am Maluko. I can't find me with number one. I can't find great number two. His Excellency, the only one that he can do with the one leg on the bed.
I follow.
If I just sit, I can't run the one. I can't run the number two one. Now, Senator Dr. Patrick Ifeanyi, you are one in the way. I am up on the way. Now, to come, can you? We have resolved. We have resolved. No, I am the next governor of Anambra State. We see the Dr. Patrick Ifeanyi.
Come on, thank you. I hear you, thank you.
In the first place, if you look around, and then among those people, they didn't in that contest. I'm going to buy a government house. Even though this is never high enough, my dad will have a problem with you. My dad is not the old belt, get your old trouser. I said, I'm going to buy a government house.
Oh, look, I'm going to buy a
government house. Oh, no, I'm going to buy a government house. Apostle, I say, no, 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 no,
As Senator Dr. Patrick Ifeanyi-Ubah will be the next governor of Anambra State. God in heaven has accepted it.
Yes, sir. Yes, sir.
Aye, Chiganata.
Obidi Ugo.
Aye, Chiganata. Kamu de Zofu. Ifeanyi Inne. Namasta. Nafaye, the government has. I am governor of Anambra State. Ibi dole isi lewa ni nita nenugo. About that now. This is the man. This is the man that is very tight. Over the relationship right on the grassroots. Upon the
open. Bam,
over the relationship right on the grassroots. Ne, lutem mag. Man ni ne ne mati te aka. Na bata en kata. Apre ke tipe yore. Omore kita na eba ama.
Ubi ata nore.
That's number one. Number two, even in the last choice of governor, Anambra State, Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah, the only political bulldozer, qualified and open political structure. He's the only political bulldozer that has what to call political structure. And no political structure will help him to be there. Even I care. Oh, my group and I'm ISUM.
ISUM.
My group and I'm about people that. My group and I'm about people that. What is up?
Madam.
My group and I'm about active
voters.
Ndeka Ikezimu, long way radio house. He has a radio house. Now that I'm on, that's great. Let's do this, just to watch your own. Nikem, open shop for Bumma Dinine, Abu Bumma Dinine, and a great. Mandu Bada Mandin Nuku, Nuwaja Solidarity Visit. Nuwaja Solidarity Visit. Political Solidarity Visit. Political Supportive Visit. No, no, no support. Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah. Away the food, nine number Talon of Puma. There, poor Nunqua. I know no can look on so long, go whether in that number and one. I fell quite near phone. Now, when in there with your phone. And in there, we know what a run of man. What's not to us in this women? No, pull an hour ago. I am up in there with who reciprocate this. Get your kind guesser. Back to you people. Who will be going to go to the Panama State this
time?
So, I could say that. Oh, when I lie, oh, I not see success. Once again, not great. Oh, no, I got you. I got you.
I got you. I got you. I got you.
I got you. I got you. I got you. I got you. I got you. The next governor in the taking, by the same grace of God, His Excellency, Dr. Patrick Ifeanyi Ubah.
Ọ bụ ọrụ gọọmenti ọrụ nke m, ọ bụ na TV mụ,
ọ bụrụ na newspaper printing press, ọ bụrụ na garment factory, ọ bụrụ na my hotel, ọ bụrụ na radio station, ọ bụrụ na recording studio, ọ bụrụ na my club, ọ bụrụ na Gate Village.
Njẹ
ebe nsogbu ọhụrụ pepere? Unu jee ebe ọgụ na-eme, maọbụ ifu na-anọ taa, ọ gbanwe unu 15 minutes, nwoke niile anọ na laịn, okpuru unu gagasịa, ife niile mkpọrọ na na-afụ ya anya, gosi m ogogoro na mfụ n'anya, ọ bụrụ ka nọ na ntị, n'ogogoro
na mfụ n'anya, onyinye Chukwu nyere anya mbara, kwekwekwe na crack.
Ọ bụrụ na ọ na-agbanwe unu na ọ na-agba unu okwu, ọ dị ka na convince unu na convince mụ nwa ya gwa unu nkụrụ ga-anụ. And I will challenge you to tell me who that your friend or that your person in a support ụwa. Achọ ngụ gwa m nke omenu ka m gwarụ o nwee 20% nke omenu compared to nke m asị ya chere Anambra State.
Onyinye Chukwu nyere Anambra.
Ụlọ na-egobe m, ụlọ fụgo interlock, road. Unu jụlajụ a 9 years ka ọ nọ gụrụ kịta ofukpu bọmpụ adịghọ na ya 9 years na kọmuniti a eleidemewu gọvanọ ka lụọ kọmuniti ilo 3 kilometa ka ọ dị electricity to 3 kilometa from 7 PM to 5 AM every year for 9 years ọ na-eru 2 generator dị ebe a
chọkọ
ohuo
ọnụgbe nwanne abana ọsọ na Lagos
charity begins at focus level. Ije ụmụnne, ije na Anambra niile, maybe nọọsụ ọmụnwa bụ onye ji ofu pentị wee pentị ya kọmuniti ya fensị niile dịba. O nwere onye igbe ya ekwe, ka onye ọzọ pentị ya na-ebe. Ya bụ onye fensị ya. Ọ bụrụ na dị emọfụ ma ekwe ka m mee, mma nọ na kọpụ taa. Ọ dị fọfụ sọn lọk. So my community not know, ọ bụ ọkpọ onye ya wee jide, o hapụ si ya n'ụzọ ndị kọmuniti ya. Ana m eleta kọmuniti mụ, na-eleta ndị ọzọ. So what I'm trying to say, who can get in that lane? What was even my audition? Vision now. Dr. Ife Onwudiwe, Odogwu Aluka, Open the Ndi Ife, Kaiko Lapawa Kata, Muni Ife Dole, Fakata Open the Senior from Norway. Nchela Ope, Open the Apari Oko, Alekwute wee fute the main kingpin, Nfute Aluta. Nnenu Ife, Nnenu Ife Ọchineke na-eme, Ife Otoka Chukwu si eme. Let me tell you a story. Without this man na-abụ ụlọ ekwu taa, Obianọ wouldn't have been the governor of Anambra State.
Ọyọ! O mere eme.
And I'll tell you a story. Kankọrọ nke osi eme. At a point, a na-adọ m a businessman bata kwesịrị so ọmụ ga-aga nyere mmadụ aka. Dọkịta Wonde agwa m na Victor Ume na-achụpụ gị n'Abụka nye nwoke a na-akpọ Masi okwu. Ana m agbalị mmadụ otu a obi na ana otu esi agbawa ọgụ otu a esi agba ọgụ. So why? A sị na ọ pịta obi na o jidego gọọmenti jide pati welu pati nye Masi okwu onye Enugu steeti. Mgbe ọ dị gịgọ ọgụgụ ndị ọzọ ọ na-eji ebe nyere Victor na Enugu steeti High Court. Mkpọta wale ọla n'ife kọmputa private jet m. Ero n'Enugwu kife sepichara n'ọlụ ha esi wee kutu ọma Victor na pikọp. Esi na abụzi akpọkọta jọj ise, jọj ịtọ sọrị, abụzi jọj ise. Ka ọ dị ewe nwere ụba pawa wee mee gụnụ, wee chiri afọ too Victor Ume. Oge ọ na-ekwu ife a, I spend not less than $1 million for Africa. Mesha wide office is after mụ na-akpọ ugbu a. Ife m na-ekwe anọ na under mic. M ga-eji ọfị dị ume. Anything mkpụrụ ụwa asị. Ya kwepụta ya kwuo na public. I was paying all Africa offices nationwide. Iko to nwere onye na-afọ ndụ Africa. Ọ mụ ife azụba.
Nke mba.
So ọ hapụrụ. William Tema was in the Peter's agenda. Even though no effect of Peter, ọ nwere onye ọzọ ọkụ na Peter Sassenda, ma onye ụzọ onye ọkụ onye akụrụ eze. Ma akpọ ya. So, mgbe anyị siri, oge Peter nwere power, because I put God to enable Victor back power. But Peter was obliged, Victor remember. Victor, oh, Osisioma, Peter say, Mba. Victor, where is he? Tell me, call you, what can you back? I have a balloon boom. Tell me, okay, will you be alone? Peter say, or will you catch him? He got it on a platter of gold because of my intervention. If I have not fought, I'm the man of the world. We make a hammer power. Only can win it. Only can win it. If we negotiate it, it will not be. Anywhere it is, he must remember. Praise of the Lord. That was number one. And then number two. Both said to the other Peter, everyone is in a good TV. Well, what I see, now we never before them. No, I'll stop and give you no problem. I'm a problem. We'll change the question. Will you come meet and meet me? Think you may be a better one. I tell them, okay, for my monster. Dear God, a sanctuary. Or send support to any of you know when. Not getting him seen it, can't you? If I'm not trusting the Lord Governor, I can tell us him back. Not my place, government. But I'm talking Smith, guys, out before the Reverend Father. Father, every man's son. You know, my path. It's okay, cannot change. A bomb, bomb, seven nation, but I said, I'm going to say, guys, I came my air. I only see. But I play to see better. I wait here and keep it up. More willing, victim, eh? I will never see better. That's not something I will grow up, man. People to waste money from the dialogue. Because then, the question are turning back to Peter. Okay, I'm going to say, okay, I'm going to say, we're not ever, we're clear, I feel way for them. I'm going to say, okay, I'm feeling in the head, I'm going to say, then they have nothing, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, and then we are 2011 to Ntike. Against all odds, Mpoe to ACN, Ute Uwimo. I can tell you about my people love me so much.
I can tell you that.
A way for that thing there no one. He said, not ever, follow me. You see, when I look at what's up in there, I look at the former name today. I'm just laughing, you see. Oh, Chine came now. They make no money, fake money, they make no money. Because what they are doing today, they are all risk, they are risking everything for my sake. But I will never treat you the way they treated me. Because I know the pain. I know the pain of effort. Money put away from my life. I know the humiliation you receive every day. I know what people will be telling. Those who didn't remind you guys yesterday, I know that they want to give you 3 gigs. I stood on my feet and fought for William Yana. Vigorously, General Popo, I can show you videos. One does it, and even I know that about you. Just that one here. Let me also say it on record. And I stand to be voted, I stand to be discounted. Only I discount to, only I can't tell us if I'm going to put up where. First person who will look, JC 21 local government. 6 months before election, when they will get the last gift. Within your name, within its working. 21. When I say 21, you will win. And I'm happy to win. Now stop your mouth. Why is it in our nation, inshallah? A preacher won't be in there. But if you don't want to win, disqualify him. It's so painful. Not allow them to contest the others here. No, 2 days, the primary, they will not disqualify him. For the party, I fought. I saw, let me tell you, 5 days to win the last election. They went up here, police detail here, CSO here, federal government, if I don't put you much now, police here, other here, and they find your back. They invited me to Abuja and the DSS. Remember, will you say to me, oh my, will you never? See, why would they take me? In this solar American state, government, no one can see me there because of me. Because they know my intensity, they know my effort, they know what I stand to do. nlo abuja mgbe ọ gọọmenti si alu oge nwunye obiala begide nlo asị mma si m na mama nke ka akpọ bịa sị enweghị onye ya kpọnị kpọ ọfịsha dss invitation na mmeji na mmeji na kpọrọ nlo ebe afọ delay tactics just ka na-edu so tempo nzi aka mgbe ụlọ eziokwu na abuja mkpata m nọọ chineke mere ka m bịa ka mgbe ụlọ eziokwu nọọ wuli ya chi anambra Relize Chingo, poor in Anambra State. Oga Viva, this is not broke, so no, or probably by intimidation get you win election. What are you going to do? 5 days to election. Njelo Abujututu, who was in office in DSS, dealing with it. Asemo, Njelo Director, I'll be a Mafu Director. Mbe Asman, I'll be a Portu Dejina Director. Money for the men, pay when they do so. Mbamsi Abujana, two to a million. Olu a night to election with me. Ha feel on my head in this Anambra. It's not going to work with my brother. Not going to be a win. But I put some money in my head. And I put some money in my head. I'm going to plan B. Olu 4 a.m. to airport. What captain is here by plane. Keep me on air for 2 hours. Keep me on air for 2 hours. Keep me on air for 2 hours. Emeghị pọk eti mgbe ọba esi nsị apịa ebumoto bute nsị mgbidi si ọrụ esome spres gore esome spres nsị mgbidi si ọrụ dagido pụta bụ ihube igwe lito chere ero na anambra si a anya mita na wuli ewu nyere chi
kekwe ekwe na akra ghana
I did it for me it is that you tell me Okay, when they say they don't need me, they disqualified me. And I was over 18 months in Africa. If only that my other people fired from Melody. What came in your state? I don't know. 3 months to election. And yet, it is not the government to move. Mumma was there almost 16 months. And you know, waiver. But I can all the screening, God, please screening. Everything you followed me to the last minute. We never went to her. We never check you. For today, I will reward you. 119 world secretary. For 10 years, 12 years, I had to go in Africa. I want to go to the Bulan Champ, brand new motorcycle. 119 Bulan Champ. The world secretary. All the women leaders, 7 local governments. Youth leaders, 7 local governments. Secretary, 7 local government number, 21. I gave all of them 1 month for 2 cycles, 21. I said, keep this in the memory of me. With the brand that we're going to have, if I keep putting you in there, let me know. Yeah, yeah. Because my mother, I'm going to give you, you're not going to do. I did it here. Oh, my God, come on, me. If we're anything passing, you can't give me more money. I gave 119 world secretaries of the whole Africa, Anambra South Reserve State, 1 month brand new motorcycle. Said, keep this in memory of me. Even when they know that I support them, they still have hers in the delegates. Even if your name is not in delegates, I will still dash you. Till today, Hanabal motorcycle. All the youth lead Africa, Nabacha to Mexico. All the women lead Africa. All the secretary Nabacha to Mekum. 4 out of 7 chairmen Africa and Chapin Faji of Peace, one of them on a tambour.
Thank you. Thank
you. He got a jeep. He said today, thanks for supporting me. Let me tell Africa, you are all over to me today. Onye, isi afọ igwe funa na olumba na local government olumba south also nje world cup some of them from the our four of them from nje world cup maka ndị ninja onye mụ na ekwu nna-eche so nna-eche
nna-eche
mmekwu onye ga-alụ ibe ka mkpụ nkenke so what I saw in a grave I believe in another grave. Unless no there for well-paid suit, not here, I will stand and tell them.
But at the same time, I won't blame him. He may be a good man. Maybe he's not in a confusion. I'm not going to blame him. Can't you negotiate? Let God judge. But today, I am not regretting it because I have seen people who came back to replicate what I did on that level. They are not doing it for me. God bless you. I am going to become a member of the government. Coordinators, how they are casting, they can have a case with each other. So, I want to thank them for their patience because I'm not breach protocol. But they know that Hammer, Asina, 1800 ago, Wafna, Wafu, 1800 of football, half the Nigeria, never know, it was a great event. Let me go back. Once you get back, you have money. That's why she called Sipas. I call the Alice. We want any person up to this election, then I'm going to stay there. You're up. I'm not a quote. I'm not a good sister. We want only a good sister, but I'm not a good sister. Thank you. So we need labor. Over the profit of the union, we need to be the next to many of them never live in a structure, but do not understand politics. I am the biggest investor in political support by participating politicians still living in Anambra in the whole of Southeast. Till tomorrow, we want to politicians in the whole South East sitting there, even till for don't people, for don't want, can don't want, can we to check and talk and dig on and haven't invested for close to 15 years. If I don't go, we want to hear governor outside who opposes of them, because I'm on my course where we go. You have to go, how much? So outside who opposes of them, we want to hear governor that the whole of South East. I want a new South East. Not only Anambra State. So, even though the pedigree normal, they may tell you what you do. This is what I do. This is what I do. I will go to Anambra State.
Baga.
Let me tell you, I'm not desperate. As you've seen it, when you go to Anambra State, I will go to Anambra State. I will change the face for you. Hold on, hold on, hold on. That's why I never made it to call. And I'm not going to call. I'm not going to call. So I'm going to call. So I want you to support me. Can't play fast. Because if I don't get it, don't we lose. Let me tell you. If I don't get it, we are going to lose. I'm going to call. I'm going to call. I'm going to call. I'm going to revolutionary. I'm not here. Okay, I'm going to farm
here. Capacity.
The one they are watching there to vote for the election. I'm not here passing for YPP is in the heart of everybody.
Sure.
And all the constitutional means of election.
Yes, sir.
But I don't we have temple everywhere. And what I wanted is to build temple of YPP there. For 20 years, after my opinion, one popular event, I should all my wife and daughter have that 20 years. We have to sign all the world.
Madam.
So, I'm my only opponent ever, tell him about that. Good one, I said, I know on a promise. Then the campaign to apply was more than the book.
Remember,
I said, find me the plot for my campaign to apply. I know they deploy, I don't know what I am. I said, there will be 5 feet in the hatch on the table. Upon here, I don't know what I'm doing.
Yes,
so I'm not a democracy. I'm not a
democracy.
I'm not a democracy. I'm not
a democracy. I'm not
I will still make time for you. Let me tell you the truth. Let me tell you the truth. What it is about democracy, boy, Cholo Mego. Thank you very much. Because
Kedu ka obi ji dị gị?
Ọ bụrụ na ọ kere mbụ jee n'igwe.
Igwe bụrụ ụlọ mbụ.
Kedu na mmadụ?
Ibadi! 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 Ibadi!